daashaday jaceel dambaweli guxiran dadka wada saaxiibaan anigu dibadda meeraya meeraya anigu dibadda meeraya waxay daashaday jaceel dambaweli
عاشقه ودرن والدك عاشقه